Okay, njengamanje isikhathi iwo u12 o'clock siyabonga lapha abalalele ekhaya. Namhlanje niya njengoba nazi siphethe u Shon G. Siqeda ukudlala lapha ingoma yakhe kuthiwa ekhaya. Shon, siyabonga ukuthi ube nazi namhlanje. Cela usichazele. Yaqala kanjani yonke lento le bhuti wami? Waqala kanjani ukuthi ufike la ukhona njengamanje? Who is Shon G?
South Coast NPS lang puma khona kamalake tax city lang aduma khona dropile umagawula laba ngivuma khona but let me take you back into la yasuka khona kangina 15 qala ukuthanda hip hop fujis busta rams bengibadlala non stop bala nama lyrics up this piece is safe flop nami ngifuna ukuyenza let and make it to the top just before year 2000 sa for me to see cool. It was me, Master T, no DJ Poo. Skalu performa go miss was a high school. And the lock chains up in Duga la machita ku. Abanga twali bebe sbiza nga manika pelekas. Bek tu mili spantula ganye nebor, eh. Bese skalali nati spala zokin tugu. Neskili sakula sa kalu believe I am taught. First mix tape DC crew bahle bakezile laphaka mi logishi number nabi siphumile bazosivimba kanjani idlozi maselivumile South Coast namaphethelo bese sidumile shout out to Lucky Sefata wasifaka emsakazweni laphaka makakhulu ikasi saziwe emazwe we crew bese si force phethu 30 dice noma I pressure bisiqala life was still nice noma inyuki bengekho abazali bengajabule kumele kunyuka amasokisi ngebahlezi bethu sase skipis Duck in the city, the second mixtape saba makhawe ngagithi. But ukuhamba kwesikhathi impilo yaqala ukushuba. Angani imali ayigagabikho umzali useyaduba. Ey, indoda kwakumele yenze njani? Eish. Kwamele ngithole ispan na kanjani? Eish. Washo kona ukuthi ingqonda yikho lapho ngoba mangithole ispan kahluleka ngayeke. Mocha pube sesedeben at that time. Ngathatha imthwalo yami ngalandela inja yami. Ey ndoda lapho bese kushwile hey koledi ngapha ncuzi ngapha kufunakala indlungu yabo ngiyazama ukusipana ngahluleka yabona ukuthi no nayinto engibizayo ncane ngithatha imthwalo yami ngikhombe edebhe sibone ukuthi kwenzakalani ngakhona